asesihloko lapho khona ngilawuthi Tinkhundla sebatikakele otherwise Tinkhundla is the best kuyaphakathi ngikhuluma ngeTinkhundla system ukuthi Tinkhundla system is the best system manje sebatithoyele ndawuveta nje kafishana ukuthi bathithoyele kanjani kodwa ke ngingakangifiki lapho asengiqale ngicacise lokuthi uma ufuna kubulala livangeli the best way ukuthi wende leso sive noma wende labo bantu ukuthi basafarishe bahlupheke umuntu lohlupheka umuntu loswele umuntu lo stressed akalemukeli kahle livangeli liyangena liyaphuma ingakho Jesu wathi nakafika kubafundi wakhe bakhe wabakhanda ukuthi bane stress wathi nakafika kuwo wathi uthula akubekini kuyevakala so into lemcoka ukuthi umuntu abe nekuthula khona atokhona kulemukela luvangeli ingakho ke lokuthi ngishishishi sonke isikhathi letinto lelethe tawuletha lokuthula ngitihambisa phambili ngiyati promoter ngazo sonke isikhathi njengato letinkundla mane sebatithoyele ndawuveta ukuthi why ngikhamke nesitoko lesinzima kangaka ukuthi tinkundla sebatithoyele asengivete ukuthi into lethoyelwe yinto lenyanyekako noma ngabe beyinhle kwani the fact ukuthi seyinemangqoliso seyenyanyeka lento leyo kuyavakala noma ngabe sisihlahla lesinemthundi lophole kamnandi kangakanani the fact ukuthi sokukhona lokagile la ephasa lomthundi leyo mthundi loyo soyenyanyeka kuyavakala noma ngabe lidispose nekudula the fact ukuthi lombana solukakele seliyenyanyeka so into leseyikakelwe ibe seyenyanyeka kuyavakala so noma ngabe letinkundla inhle kangakanani the fact ukuthi kunalaba tikakelako tibese setiyanyanyeka ingakho sekuvukena laba labavuke bavuswa kulokuthi sekuneliphunga lelibi sekunekukakeka losekwendekile lati kwaletinkundla kunebandela basebatikake yiyo ke manje lokusolo namanje bantu bathi abasafuna ingwenyama abasafuna tinkundla system sebathi gceba bathi pende bafate ingwenyama ngelidzaka kube ngumhlolo ngona lowo ngenxa yokuthi kule bantu abagakelele tinkundla now asengibete la ukuthi batikakele njani le tinkundla nekuthi ke ngitawugcina ngalokho ukuthi yini bungodi bekungalungisi siselelithuba lokuthi le tinkundla digezeke kulokukakeleka angiqale ke ngivete kunemalunga eliphalamende la lamanye akhethwa sive ahamba eParliament afike eParliament endlule aye ku hulumende akhethwe abe ngema ministers lamanye aqhamuka ngezidlala sengwenyama bonke labantu abo bosebenza sive baye eParliament labanye babe ngema ministers nabu lobubi lobukhona bonke labantu laba mabafika le eParliament nabafika le cabinet bonke labantu laba kuba ngimashiwa nalona ufuna ukuthandzelisa kule ngwenyama nalona ufuna ukusebenzele ingwenyama nalona ufuna ukuveta muhle kule ngwenyama bakhohlwe ngale sive lesiva basenandza once nje baphumelela wathi ngiwinile emva kwaloko bayakhohlwa ngale sive sebafokusa kuphi bafokusa ekuthi ithandzekiseni ngengwenyama nako ke lokakela letinkundla ngoba ngalesikhathi sokuthi ithandzekisa kule ngwenyama so ukhohlwa kulesive lesive sesenyanya letinkundla manje kuthi letinkundla dimbi kanza kushito letinkundla leletimbi nguwe wena lolo sowumoshile soyatikakela letinkundla ngalokukhohlwa lesive so unaka kuthandzekisa ingwenyama ingwenyama inetisebentitayo ayidzingi nini emalunga eParliament niyodende emaneni engwenyama senifuna kushitana ingwenyama nonke lapho ukhohle ukuthi endaweni yakini akuna bloho endaweni yakini akuna mgwaqo endaweni yakini akuna mandi endaweni yakini akuna gesi endaweni yakini kunebantu abanetini letinethi khala konke lokho senikukhohliwe ne seninake ukuthi nifuna ukuthi presenter nibahle engwenyameni niyothi vete enkosini nibahle ngekwenta njalo ninyunza letinkundla nendlule ninyunzele lengwenyama ngoba nasebanyanya letinkundla automatically sebenyanya nalengwenyama kungako nje namanje nawungalalela kahle laba bedemocracy ligama lelikhulu abalihambisa phambili tinkundla is a failure tinkundla tibhedi tinkundla ticorrupt bakhuluma ngani nini emalunga eParliament mane sebona le tinkundla kahle kahle bengiyatendela nje ngabe babitane banibite ngemagama one by one baninemishe bathi nine ni corrupt nine ningcolile nine ninje lokhu labakubita etinkundleni bakubitela ke ngoba ngini lenikakela le tinkundla nitendele le tinkundla bese setiyanyanyeka sethi badini kuyavakala so lokwenta kwenu ke lokho umoshela letinkundla
ngitawuthi ke mine sikhathi sekuthi silungise masinyane ngoba sekubonakele ukuthi niyatikakela akulungiswe masinyane ake ngikutshele nangumlanjwana ke ukuthi indlo le njengalena ayicali kwenteka eSwatini emangisi labamhlophe bakwendile nabo lokho itolo umngisi abeyibhosi yemelika namuhla imelika iyibhosi yemngisi kuyavakala ngenxa yalokukakela le system emamelika emangisi ke endanje bekaphethe i-America. Can you imagine kulive labo i-America baliphethe balibusa bathi nabesuka lapho around lapha kule minyaka yabo 1790-95 kwakunema part of labantu base-America bekungema-farmers batilimela nje isihlahla tethi pheshula. Can you imagine batithengisela tinkuni litale pheshula ema-offcuts emaplango netigodo tale pheshula batiphilisa ngabo athi nababuka la mangisi laba labasebentela le ngwenyama yemangisi babona ukuthi no loku akabafaneli labantu kufanele inkosi abakafanelwa ngehlahla bathi babasuka lapho babuya neliphawu babethela tikhongwane bashaya liphawu le ngwenyama bathi onke la maplazi lawa akasasiwo enyu se-engwenyama likanjalo nje isize is that without even compensating basi sekwengwenyama kusukela namhlanje natholakala kani la niyaboshwa. Hawu lenye yala madoda lebe iyifama beyinebantwana labangu-11 nemfati ekhathi sothi 12 ngayo I mean 13 ngayo yabathi yabuka ukuthi ngitatondla ngani letisu leti ngoba bengiphilisa ngalethipheshula nyalo sekuthanga umngisi tisebenti tengwenyama titsi letipheshula leti setengozi wathi laba hhayi yathi le ndodza lena hhayi mina ngiyangena yangena ngelisaha nembazo yaqhubeka as if there is nothing le yendekile yaqhubeka the way nalala abanye lebe bevakuthungu nabo bayijoyina nabo bangena emapulazini abo yathi ithi buyathi gijima tengwenyama ta fakthi ha nethelele kakhulu anathi kuthi lapha seliplazi lengwenyama bona lethi sebenti thithi sijabulisa lengwenyama anathi kuthi seliplazi lengwenyama leli he nethelela baye babashaya ngema-hefty fines ema-fines lamakhulu kabi babahlome ama-fines ukuthi niyobhadala imali le hhayi laba bahlala bathatha babamba umhlangano bathi no labantu abasedzelela kufa leli gama labakwendako uma ngabe siyafa sifeka once kunalokuthi sinengele sife kancane asivukeni kusasekuseni siconze khona le mahhovisi abo sifike sibashaye nabangabe basibulala basibulala nangabe siyababulala siyababulala simple nembala benta njalo bathi nabafika lena kwakhala sibhoklane bashaya nja bashaya kati bashaya inkukhu ramthuthu bashaya lingisi banwe bathi impungulo timpungulo tanwebe kade emangisi abanje tivuvukiswe kushaya ngemamelika uyayivalela babashaya-ke kwaba umhlolo ngona lowo babagiphela ngaphandle badistroya nema-ofisi abo yinzaba yafika enkosini inkosi yaseyithumela emabutho kuthi abahambe hayi bayobopha labantu laba bababopha babamikisa tinkantolo tinkantolo tafika nembala inkantolo tasemelika tabalahla ngaleli cala dathi nasethi balahlile ngaleli cala ukuthi vele bendesiphosiso bangene emafama engwenyama enkosi babalahla ngemacala bathi nabasuka lapho babanika emafayini la as low as nothing bathi umuntu amunye utawukhipha something like sheleni leyo fine leyo beyingakhipha ngisho nangumfana wasecrashi kwathiwa yifine leyo sheleni umuntu kwamangalisa iyavele kwaqaca ukuthi naletinkantolo tiyayiboycotha le ngwenyama indirect letinkantolo ti-in solidarity with the people that is why tikhiphe ema-fines la so low le fine leyo umuntu ukupha nje estradini kwathiwa yifine leyo yekuthi